zinanga ntinales tachulu timale pera kukolola zokudya zambiri chipa cha kutiziombo zonongazo ndipo mwina timakola zochepa timadya mwina mezi ochepa komaso timatha kukhani mavuto na kuti mwina tikulepera mwina ana kupita ku school nkhani mwina ya uniform kapena mwina school fees komaso kuonjeza apo mwina kudya kamozi pa siku chipacha kuonongeka kwa chimanga chimene timalimacho ndi tizilombo timene timatonongera. Ndidaphunzira ku Farmer Field School, ndaphunzirako china chake choti ndikuthandizika pa khomo pano chifukwa mbuyomu timadalira mankhwala ochokera kwa alangizi amene timagwirisa ntchito ndiye panopabe tikukolola zochuluka pogwirisa ntchito mankhwala amene tinaphunzira ngati kugwirisa ntchito mankhwala achikuda. Ndiyeno tinene kuti pano pa banja langa ndilosinthika pogwira ntchito ndi mbewu zimene timakolola kumeneko timathanso kuthandizikira pa khomo pano komanso zina timatha kugulisako ndi kugula ziweto monga zimene muzionazi.
Zinanga ndine Lamek Lionde. Mbozi zoneka ngati nchembere za ndondazi zakhuza banja langa komanso ulimi. Ineyo ndi banja langa kusanabwere Farmer Field School umoyo wathu unali wovutirako chifukwa khomo lathu limakhala ndi mavuto a njala chifukwa choti timalima koma zolima zathu zimaonongedwa ndi mbozi zoneka ngati nchembere za ndonda chifukwa timangozilekelera kungosiya kumaononga mbewu pogwirisa ntchito mankhwala ogula ochokera ku sitolo pali ziopsezo zimene tingakumane nazo chiopsezo choyamba ngati tikugwirisa ntchito mankhwalawa popanda zipangizo zotetezera ngati gloves mask komanso mankhwala amene wa amaononganso zachilengedwe ndiye njira iyi ndi njira imene imapereka chiopsezo ku zamoyo komanso ku matupi athu tikumagwirisa ntchito mankhwala ochokera ku zomera amene timatchula kuti nimu njira yachiwiri timagwirisa mankhwala ochokera ku zomera konko amene timatchula kuti chiphanjovu koma panopo pamene taphunzira njira ngati izi umoyo wathu uli bwino chifukwa tikukolola zokwanira tikalima mbewu zathuzo kuphunzisana ku sukulu ngakhale kugula ziweto zomwe pa khomo sikuvuta chifukwa tikusatira bwino ulangizi umene tikulandira kuchokera ku Farmer Field School.